onye ọbụla omenala Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ na ga-ekene egwu a. Ọmụ ga-ekunye ọtọ gba anya isolo gba ọmụnye ga-anọ na na-efe n'isi ọmụgbu onye
I'm not going to be able to do that.